kulapha Simon zigod oyinxalenye alemini nkulu yalapha endlini jonga ngoku we are about to have this joyous session kaphandle kwakho. Ogqiba yonke lendlu. Calling the shots. Sisiva ngawe. Sicala kapha. Kapha. Hmm? But you had to ruin yonke loo nto leyo. Hmm? Why, Simon? Why?